ndi musi ro patakana sa kambeka na mushumo ya phala phala FM ndaba mbeka na mushumo ya rina ndi mbeka na mushumo ya dabula vembe TV ariateli bona kha vhatshena zwino kha 015 271 7709 vakona amba na rine vakona ri vhudza uri na musi vhakho tikhana vhangafhi hei ndo vha ndi khou amba ndi na mushumisani hapa Terry the Big Dude ari jantibai ari jantibai ne na musi ḽi songo tamba navho na musi hei na musi kha ḽisinde ro vha ro ndi vha tamela luimbo lale na tithembo a tshi ḓa kha vhona tshi ri kutinya marimba a tovha hapo ra vha ḓisela Michelle Jumbo ho ṱangana na dzinyimbo hei dzinyimbo dza Michelle Jumbo hano dyiwa ha taure manyegwayo u nga toma wari mini musi u tshi khou vhona vhathu vha tshi khou havo vho ṅwala hafha kha siatara ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook vhone vha ri ndi vhone vho orijinali lambani u bva ha mulima dzithawarani vha ri na musi ndi khou ḓikana ndi na miyavana hafhanoni ha mulima dzithawarani